Ngari mamekosea.
Haina shida. Pole pole. Have speed.